Ikiza cha Korea chamaze gushwara mu turere tw'ubuvuzi bw'uburaruko no hagati mu gisagara cha Bujumbura ko ni kubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida bwabishikirije mu itangazo bwasohoye kuri uyu w'Imana ikerekerezo rya mbere nzero 2023. Bw'iyo tangazo abantu batanu nibo bari mu bitaro kugeza kuri uyu w'Imana, indwi nabo bari bakitse mu nyuma basohoka ibitaro. Uturere twiganjemo umugira wa Korera ni karitsiye kirasazi ya mbere muri zone Kinama Cibitoke na Mutakura muri zone Cibitoke, kumwe no kwibarabara rya 20 muri zone Buyenzi. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bukaba guhamagarira abatware bo mu mazone ya meri ya Bujumbura, cyane cyane aho kimaze kuvugwa gukangurira abanyagihugu kugwanya icyo kiza umwe wese ku giti ciwe na bose muri rusange. Uruhande rwacyo ishyirahamwe Croix Rouge Burundi yiyemeje gufasha abatware kugwanya icyo kiza mu gupoma imiti aho kimaze kugaragara, gutanga amazi meza n'imiti yo kuyashyiramo hatibagiwe kubigisha uko bocirinda. Ni mu gihe rero amakaritsiye amwe yo mu gisagara agifise ubukene bw'amazi meza, tubibutse ko ikiza cya Korera kimaze hafi ukwezi kivugwa muri komine Rugombo yo mu ntara ya Cibitoke.